kera nkagira ngo nokunyemera ah nahibyuvuga nibyukora nibikurimo nibigufasheho nibyanyirarureshwa nokwiyoberanya nokwiyoberanya ah
aga azubahiriza ngo ntakubabaza isaha ndetse n'iminota ah nakora byinshi byiza ngo tudatandukana kandi ari wowe nkunda ah
Yeah.